In New Testament, the New Testament is Elisha. Umezo kala unkulunkulu ngohambo lwakhe nomuntu luqala ngothando lwakhe kithi. Akaqala unkulunkulu athi thandani nina ngamandla nonke. Ubonile ukuthi sihlulekile kwafela uPeter namazi uPeter. Ethi uJesu yena kubo bonke laba yeliyova nawe uJesu efakhona. Namkhumbula uPeter. UPeter wabonakala sengathi uyena uthanda uJesu. Uma uzokhulunywa ngoJohn kuthiwa uJohn yidisciple eyayithandwa nguJesu. Asizwa ngokufeyila kukaJohn ethandwa nguJesu. Siyezwa ngokufeyila kukaPeter ethanda uJesu. Ngoba uyothanda uzukhohlwa ukuthi uyathanda. Into ayenza uJohn wahlala kwi-comfort zone yothando. Yingakho ma uzwa khulunywa ngoJohn kuthiwa yi-disciple uya-underline that Jesus loved. Umfundi kaJesu, Jesu ayemthanda. Umbuza uthi ayengabathandi yini abanye. Wayebathanda. Ukuthi uPaulo walo ngoba lo walubona uthando wase enjoya wakhuluma ngalo. Ubhala yena uJohn uthi uJohn umfundi uJesu ayemthanda. Akasho ukuthi umfundi wayethanda uJesu, uthi umfundi wayethandwa nguJesu. Yenza lento kwathi noma kufanele ukuthi uJesu ayobethelwa. Mawuthi uyaqinga incwadini, lo wayethanda uJesu waphelele emlilweni othi umlilo. Bembuza ukuthi uyamazi ongathi nawe uhamba naloyo, wathi eyi aze nimbona. Uthando lomuntu luyafeyila uma izinto zibheda. Uthando lomuntu luyafeyila, lufeyiliswa ukuthi engathi izimo ayisekho right. Ukuthi ngingabonakali ukuthi nalo ngiyamazi. No. UPeter wathi angikaze ngize ngimbone lo muntu. Lwafeyila uthando lwabantu lukaPeter. Owayethandwa nguJesu wathi uma ebethela uJesu lithi iBhayibheli wayesesiphambanweni la ey'nyaweni zesiphambano. Akafeyilanga ndawo. Ngoba uma ngabe uyithathe wayishutheka othandweni lukaKristu, uzokhulumisa kwampostoli uPawulu uthi ngubani owangihlukanisa kuphi nothando lukabani. Akakhulumi umpostoli uPawulu ngaye ethanda uKristu, ukhuluma ngoKristu ethanda yena. Ngoba lolu thando lukwazi ukusustaina, lukuphathe ulahlwe ngabazali bakho, lukwazi ukukuphatha ugelwe umhlaba, lukwazi ukukuthwala lukuphathe wethukwa. Lokuthanda. Haleluya. Uthi noma sewushiywe yibo bonke befile, kodwa uthando lukubambe. Luyabambana uthando. Lwenza njani bambe uthando?
Luyabamba.
Ubanjwa yimfudumalo. Uthi ngasuka ngiyephi la ngifudumele khona kangaka? Ngibona ngathi limangele. Limangele ibazalwane. Ukhuluma isimangalo. Alright. Mina ngikhuluma ngokuhlala emseni. Umusa umuhleli kuwo urecognize. Uzudume njengomuntu okwazi ukubona umusa kaThixo empilweni yakho. Into yokuqala uNkulunkulu ayiprovider, waprovide uthando. Mamuntu, sasingadeserve uthando. Ngoba abanye bethu bathande behlele ematsholeni bethu kuNkulunkulu, wabathanda benjalo. Uma ufunda le verse lithi for God so loved the world. Angithi yilo futhi izwi lithi lingafani nalelizwe. Mina ngikuyisa umqondo wenu, nacabanga ukuthi nakhulunywa ngezwe wakhulunywa ngamakholwa. Uthi ningafani nani? naleliswe lela thanda kodwa ningafani nalo weshwele ukufana nalo nokuzama ukuthandwa yilo uyishutheke kulo ukuze ufite kuskim sami yabona intumela hamba intumela hamba siqhamba kanje yabona ishumayeni lenganamzo right now into yenzayo uzishutheka kwi comfort zone kono uzothi usuhleli khona ugabe nge comfort zone
amen
usuhleli khona uthi noma ngingasho ini angisuki la ngile ngihlenga mnandi umpostoli Paul yindoda ekwaze kubo bonke abapostoli wakwazi ukurecognize Musa. That is why uma ngabe ekhuluma iy'ncwadi zakhe ezinye abayi-understand. Ngoba umpostoli Paul ukwazi ukubona uKristu ethanda umuntu. Ethanda umuntu ukuvuka ekuseni ukuthi ukhulume kabi ngaye lo Kristu. Kodwa uthando lukaKristu kuthiwa lu-unfailing. Azange vele liqalise ukuthi wenze kahle. Luqala ubhedu ukuze lungashintsha ukwenza kahle nokwenza kwakho. Kristelo. Uthi ke ngibani ongamhlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Yingakho uma ngabe izinto zizohamba kahle kumele iqale ngothando. Kristelo, asifundeni ivesi bazalwane. Kristelo.
Amen.
Laphana kuJohn chapter 1 John 3. Hallelujah. Ukhona ovulele isizulu. Praise the Lord. Uzongilandela la. Uzongilandela. Uzongilandela. Lalela. Liqala lithi le mvesi. Kini kulele isilungu. Lithi see how very much our Father loves us. Lithi see. Ngiyakwazi ukubona. Bona, khona kuthi isizulu.
Yebo.
Okay. Asilungumshe sobabili.
Bekani uthando.
Bekani. Awuye kuyibuka wena ukuthi ungenza kahle kanjani uKristu. Beka. Eh? See, bona. Noma imagama kwenzeka zenzeka izinto, ugcina uma appreciate ngenxa ukuthi awuboni. Uqala lapho John uthi see, uthi beka.
Bekani uthando olungaka asinike lona ubaba.
Yini ngathi angiluboni lo thando sinikwe lona? Luboneni. Ngizothi mina ake ulubone uthando ubaba asinikeze lona. For God so loved the world. Ukhona abangakubonanga lokho bagijima bangena ensindisweni bengazange ubathandwa. Uqala before basindiswe. Awuthandwanga ngoba ususindiswa uthandwe wasindiswanga. Isizathu esenze ukuthi usindise ngenxa yothanda uthande ngalo. Uthando olwenze ukuthi wena uyithole sewusinda. Wa provide uthando ukuze uphile wena. Lo thando akhuluma ngalo uthando uJohn alibonile yena. UJohn kuphela obhayela incwadi ethi lapha ethi kona for God so loved the world. UJohn sonke isikhathi uma ekhuluma ukhuluma ngoNkulunkulu ethandizwe kangaka. Uyababaza uthando lukaNkulunkulu. Uya appreciate umusa uNkulunkulu awenzelini, awenzela abantu benkohliwe. Kuyelana.
Bekani uthando olungaka asinike lona ubaba. Lokuba sithiwe singabantwana baba.
Lalela ke lo mntwana ehlukhaya. Hlale ngilungise indaba yomntwana. Right? Uthi bekani uthando ubaba asinikeze lona mahala. Abantu abakuthandi nje nothing. Ngifuna ngikuthandele, ngimthandela. Emhlabeni nje kunaleyo ngimthandela. uthanda njena. How usamthanda noma enje. Ngihamba lapha zalwane. Sathatha umqondo wabantu, the standard of this world. Sazojaji impilo yabantu yokholwa, sisebenzisa the standards of this world yokuthanda.